Psalm 133, page number 775 in our prayer books. Psalome ya lekholo masoma mararo le metse meraro le tlakala la makholo a supileng masoma supileng le metse mehlano. Behold how good and how lovely it is when brothers live together in unity. It is the fragrant as oil upon the head that runs down over the beard, fragrant as oil upon the beard of Aaron that ran down over the collar of his robe. It is like a dew of Hermon, like the dew that falls upon the hill of Zion. For there is the Lord has commanded, His blessing, which is life forevermore. Glory be to God, as it was in the beginning, is now, and forever shall be. Amen.
The Gospel according to St. Matthew chapter 15, reading from verse 21. Fo Jesu a tloga teng a ya ntlheng ya Tiro le Sidoni, mme teng ga tla mosadi wa mokanana wa naga eo a go a re, nkutlwela botlhoko morena morwa Dafita. Morwadi ake o tshwenngwa thata ke modimone, mme a seka mo araba ka lefoko lepe. Barutiwa ba gagwe ba tla go ene ba mo rapela ba re, dira gore a tsamaye gonne o re goeletsa morago. A fetola a re, a ke a rongwa gope fa e se kwa dinkung tse di latlhegileng tsa ntlo ya Iseraele. Ke fa mosadi a tla a mo bamela re, morena nthusa. Jesu a araba a re, ga go a tshwanela, o tsaya senkgwe sa bana go se latlhela dintšwanyana. Ena a fetola re, ee morena, gonne le tsone dintšwanyana di a tle di je matlhotlhora a wa mo tafoleng ya beng ba tsona. Foo Jesu a mo araba a re, mosadi, tumelo ya gago e kgolo, a go dira falele ka fa o eletsang ka teng. Mme morwadi e a fola e sale ka nako eo. Se ke lefoko la morena.
Have a great faith. Your request is granted. Baholo ke le dumedisa mo le lapeng mo le lenteng bana ba modimo mo letsatsing mo sontageng ya masoma mabedi ya ngwaga mo modimo a re memang gore re le batho ba hae ba re tsweletsang lefoko la gae mo malapeng gotlhe mo re leng teng. Lefoko la modimo le o ka lona le re tsweletsang le re fa maatla re tswelele go le rera go le ruta batho. Le ha maemo a sa dumele o ba a dumela, lefoko la modimo ga le tswelelwe le rerwe gotlhe gore Kriste ke kgosi wa busa. Ntumele mo letsatsing la ka tseno mo sontageng eo modimo a re memileng nna le wena ko lelapeng mo leng gotlhe. Re tswelele ka thuto ya rona e leng palo ya ka tseno e re fumanang mo evangeding ya Mateo chapter 15 beginning from verse 21. Me setlhothero mo sontageng ya ka tseno sere khotlello motumelong khotlello motumelong persevere or perseverance in our faith. But today modimo o bua le rona ka morena Jesu o bua le rona ka this great woman who had this great faith. But God does not have favorites. God loves all as equals and show us the depth of that love in Jesus Christ, who hears our prayers when we call to him. Because modimo mo go yena re le dibupuwa tsa hae re batho bao modimo a re ratang ka lerato le le makatsang lerato le le tletseng lerato leo a re tlhodileng ka lona re le batho ba hae modimo lerato leo a se lerato le le felang ke lerato le le tswelang and ha modimo a gona maemo ha modimo ra lekana and modimo o re rata ka mogho a re tlhodileng re le batho ba hae seemo sa rona mo modimong se a lekana because ke modimo o re tsing ke modimo o re tswelletsang. So that is why modimo mo go yena ha ona bao a ba tlhopileng those who are important who are his favorites. But today as we gather together as one family, let us call to God in trust that we will be shown and receive tswarelo, pardon, moyena. And because re fumana tswarelo mo modimong, re bana le kagiso eo a batlang gore e re tsweletse mo matshelong a rona. He washes away our guilt by renewing our hearts. O ntshwafatsa dipelo tsa rona gore e be dipelo tse di tletseng lerato, dipelo tse di tletseng pholoso, dipelo tse di tletseng pholo eo ka yona modimo a batlang gore matshelo a rona e be matshelo a iketlileng matshelo a bonagalang e be matshelo ao ka ona e leng matshelo a bonagalang mo pele a sefatlho sa gae. He continues to renew and restore us re le batho ba gae because modimo o batlo re bona re tswelela re dira se se tshwanetseng. He restores us in respect of the situation e re na leng yona fela ha tumelo ya rona e le tumelo e kgolo e le tumelo e dumelang gore ka nnete Kriste ke kgosi wa busa. Ha re bala mo evangeding lefoko la modimo la re tsweletsa gore gopotsa gore go ne go na le mosadi wa mokanana yo ileng a tswelela. He persistently went to Christ through prayer. And this woman kena refang this example ya gore ha re dumela mo modimo le mo morena Jesu re na le bophelo bo bo sa feleng. And ha re dumela mo ho Kriste tsohle di a loka ka matla a modimo. But this woman knew gore mo morena Jesu gona le bophelo. And this woman, being a foreigner, she went to Christ crying out because her daughter had demons. And utsibile gore, it's only this Christ who can heal my child. Irrespective of the challenge enana le yona mme. But she continued to go and seek help to Christ. And we hear this woman was of a great faith. And Jesus even seemed surprised to see this woman with this great faith, because she knew seo na se batla mo modimong. And this woman wanted to show God's love eo ana le nyona mo ho Kreste through her faith. And she went to Christ knowing that Christ is the only person who can save her daughter. So today, iri ruta rena re le batho to realize mo matshelong a rona that we must never give up. In respect of matsapa a rona akaba a magolo jwang, we must never give up. We must never give up, because this woman wa re bontsha gore le ha ho le thata jwang mo tumelong ya hao. Sometimes Christ tests us really batho ba tumelo. He wants to see how deep is our faith mo ho yena. He wants to see gore rona ba re netseng gore balatedi, we are those who have given our life moyena. How deep is this faith yarona moyena? So the Canaanite woman's faith, it's a wonderful example. He did not even ignore what Christ said to him. Even Christ himself did not ignore the cry of this poor woman. And she was rewarded. God will only reward us if we are faithful and honest in our faith. There is a reward because even the words tse a di fumane mo go Kreste, but this woman persisted that the master being Christ a mo fe thuso e kopang le a e tlhokang. That is to persevere in our faith, because if we persevere in our faith baholo, wherever we are, if ratswelela ka tumelo ya rona, we break all things tseleng mabota mo matshelong a rona, because ratswelela, we persevere out of our faith, and God will hear our cry, because he will never ever ignore us, knowing gore re ba tumelo e tsepameng. And this woman this morning, she teaches us mo kweding ya bomme e re kopaneng ka yona, e re hudisang, re rutwetsang mme mosadi gore a tswelele in respect of the challenges tse di ka bang teng mo botshelong ba mme. Mara mosadi mme a tswelela ka tumelo e tsepameng, ka tumelo e matlafetseng, ka tumelo e dirang gore tsohle di dira fale. That is why mo puong ya rona e re mosadi o tshwara thipa ka bogaleng. We tshwara ka bogaleng because nothing is impossible ka mosadi he tumelo ya hae e le e kgolo. Tsohle tsa dikopang di a dirahala. Mo kgweding ya bomme re leka ka matla gore re godise bomme gore ba tswelle mo tumelong ya bona re leka ka matla re ba fe thapelo e o ka yona e tla dirang gore e tsweletse lerato le le bona halang mo bomme botlhe bao le bao de ba gopolang gore ha ba ratwe ha ona tswelo pele ha ona se se diragalang but re tshepa gore ka matla Jesu lerato la Modimo le tswelela pele mo go bona. So today, if we are like that woman, Wakanana, we will be rewarded because she persisted for help. What an incredible gift eribonang in this woman. Many of our women, monakong nyabyanu, bana le di challenges tsengata, tseo ba kopanang le tsona. We hear each and every day our women are being murdered, raped. Our women are being beaten. There is this gender-based violence that is increasing each and every day in our lives, in our society, in our churches, wherever. But we will overcome that through women who are great in their faith. We want women in their month, and this is a month also in our church, a month where re bontshang boholo le matla Modimo through compassion. Those women out there who are facing those kind of violence or those kind of challenges, we saying to them this morning in our church, don't give up. Have hope. There is life in Christ. If you believe and come to Christ with this great faith, indeed Christ will give you what you desire in your life, as she did to this woman, Wakanana, saskupileng mo ho Kriste. So God's love also reboni by healing of a beloved daughter of this woman to full health. So God's love, Baholo, is made through her healing, Moruna. Because if you allow God to work in you, and if you don't give up as a person, O Dumela Momudimu, because even though people are rejected or rejecting you wherever you are, but there is only one person who will not reject you and your request, and that is Jesus Christ. So she was a very honest woman in her request as far as perseverance is concerned. She persevered in prayer, knowing that through Christ and through the courage that she had and the confidence in her faith, that nothing is impossible with Christ. And we, as people of God and the women out there, see this woman as an example to all of the women who are having courage and confidence in the faith that they have, so that God can be able to hear them. Yet God hears our prayers, and always, at all times, our prayers are not always answered. Yes, indeed. But if we come before Him being honest and faithful, God will hear our prayers. It's because the answer that she got from Christ. Yes, sir, but even house dogs can eat the crumbs that they fall from their master's table. That shook Christ's faith. And indeed, at the end, abona gore kannete, this woman has an incredible faith. And Christ was able to help and heal her daughter. So lerona, irrespective of whatever that we may face in this month, yeah, August, inling a month, yabomme. Know that your faith will lead you to Christ, and your great faith will make you to get more blessings from God. So this is our God whom we know, because I believe gore how kotlella go fitla mo pelong ya modimo modimo tla o irela metlholo kotlello ke yona e re matlafatsang e re dirang gore khono tswella mo maphelong a rona, because ha re direla modimo even when it is tough, when our situation is not allowing gore dilo di diragale, mara ka matla a tumelo ya rona dilo tse re di kopang mo Jehova ka morwa ga Jesu Kriste di tla dira fala, because mme o o ne a bontsha gore tumelo ya gae ke e matla. So let us go out there even during this time of Women's Month, re tsweletse re ba rapelle re tswelle re ba beye mo Jehova, re ba tlhokomele, re ba direle tse dintle tse re bonang bomme ba di tlhoka mo matshelong a bona. E kete modimo a ka le batlafatsa le tisa, mme a le tsweletsa batswadi ba rona bomme, mme a le fa maatla mo sontageng e ya masome a mabedi e tla le dirang gore le tswelele mo tumelong ya lona, le tsebe bogolo le maatla modimo, so that when you persevere in your faith, there is a reward e bang teng e tlisang ke ena Morena Jesu ka sebele. Be strong, have a blessed, happy Sunday and Women's Month. Amen.
Tsena lo le baga modimo re tsana mo di thapelong tsa rona go tswelletsa le fokola gae le re lutlile mo letsatsing la kajeno, mme re nnehele tsotlhe ka lerato, re nnehele tsotlhe ka borona, re nnehele tsotlhe ka go tswella. Bofelong modimo o tla re fa tumelo e kgolo e tla re direlang tsotlhe tse re di kopang maloreto na muti arrapele en kere kio tla kres
Let us pray. God of the foreigner and the outcast, no one is excluded from your embrace. Inspire us to be of love to the world, that all will live in the dignity and security of belonging in God's family, through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Re rapela kagiso ya lefatshe. Lefatshe le tletseng ketsaetsego mo nakong e re tshelang mo go yone. Lefatshe le tletseng letshogo le leemaeme. Modimo rara wa rona o motswedi wa nnete yotlhe le kagiso yotlhe. Leba bana ba gago ka kutlwelo botlhoko. Ntlafatsa dipelo tsa rona mo letlhong, mo tsietsong le mo khufanong. Mme o re kaele ka botlhale jwa gago jwa lorato, gore kagiso le tshiamo di tlhomame gareng ga batho botlhe, ka Jesu Kriste Morena wa rona. Re rapela ya boagi jo nang le maikarabelo, segolo botonna mo nakong e re lwantshanang le ntwa kgatlhanong le basadi le bana, ongwe ka lereo la seng re re gender based violence mo se golo bo mme ba thorisiwang ba bolaiwang ba tlhakisiwang teng morana Jesu Kriste bolele bophara boteng le bogodimo jwa lorato lwa gago bo feta ditlhaloganyo tsa rona naya gore lorato lo re fetole ka pogo ya gago gore re kgone go fitlhelela ba ba feleletsweng ke tsholofelo le ba ba tlalelong le go direla tshiamo poelano le kagiso gareng ga batho botlhe ka ntlha ya leina la gago. Re rapela ya ditheo tsa thuto bogolosegolo dikolo mo bana ba rona ba boelelang dikolong mo ketsaetsegong ya coronavirus. Re be re rapelela le bašwa ba rona bao le bona ba phelang mo nakong e sa iketlang. Modimo yo nnetseng ruri yo le banong ke kobamelo yotlhe, morwa o ne a dula mogare ga baithuti a ba botsa dipotso, segofatsa dikolo tsotlhe, di-college le di-university, gore nne mafelo a matlhagatlhaga a go ithuta mo go siameng a tshibololo tse dintšhwa le a tswetelelo ya botlhale. Menyela gore ba ba rutang le ba ba ithutang ba go galaletse jaaka motswedi wa nnete yotlhe, ka Jesu Kriste morena wa rona. Rara wa maotlo le botlhoko otlhe a nnetseng ruri o bona bana ba gago ba gola mo lefatsheng la ketsaetsego le tlhakatlhakang, ba kaele tsela ya botshelo ba kgontse go fenya mathata le tsukuetso go kakatlela tumelo ya bona mo go wena le gore boitumelo jwa bona mo tlholegong ya gago bo se fele, ka Jesu Kriste morena wa rona. Modimo segofatsa Afrika, boloka bana ba yona, kaela boeteledipele jwa yone mme o ene kagiso ka ntlha ya ga Jesu Kriste morena wa rona. Amen.
Bagolo re fitlhile mo bofelong ba tirelo ya letsatsi la kajeno. Re gopola gore Modimo o boletse le rona ka lona mo rona le lona gore re tle re tsweleletse yalo lefoko la gae, re tle re matlafale, re tle re itlhokomele. Mme ko bofelong ke re, basadi bomme, tiang le bane le maatla a go tsweleletsa tsotlhe. Kgotsa Modimo e fetang kutlwiso yotlhe, e boloke dipelo tsa lona le megopola lona kitsong le lerato la Modimo le la morwa gae Jesu Kriste morena. Metlhonofatso ya Modimo ya maatla otlhe, ya ntate le morwa le moya o halalelang, e nne le lona, e tsamaye le lona, e le matlafatse le tise, e le sireletse, e tle phatagatse dinyako tsa lona mo le leng teng malapeng gotlhe jaanong le ka metlha.
Yeah.